mali kama lako. Haiba ndio tata mali kama lako. Haiba wako zina tata.
Igama lami nasizi ngimsindisi.
Khala ngatulahlekile. Uyapi?
Andilahlekanga tu ngisenda yini.
Oh, so join. Kumbe kanje.
Eh, wesi. IBhayibhile ithi kumele sizinakekele iziqhuzo.
Hayi bo.
Mina sisi ndisindisiwe kwaye nomntana wecawa ndiyayithanda icawa kwaye ndizalwe kam
yakukho umntana ecawa usindisiwe uhlalwe nabonabekusecaweni
apha sisi ndizofuna imali izinto ekhaya zihambi kahle umakhulu akaphilanga kwaye unyanzeleke ndimnakekele
yabona ke sisi loo ntsindiso yakho isozisebenze apha uyandiva
kaloku sisi igomora nesodoma yatshintshwa zizinto ezinje.
Hey, hey, okay, when you pamper and you send, when you pamper and you cool as bath and go.
Zonke, awe, in done.
If I couldn't yet, and I'll tell you, I'm going to have a few more better in your lap.
Hey, I saw the need to leave a girl in the bonnet.
In done, what?
Yes.
Hey, 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 hey,
hey,
hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey,
Zandile, hey, 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 hey,
hey, hey,
Indoda yamo?
Eh, indoda yakho.
Andilandoda mna, andihlukana naleka kuyithetha ngoba mna ndifuna ulala mna.
Intombazandini, ndi serious, ebelapha la mfana zokufuna.
Uthetha ngantoni ngoba mna ndinandoda mna?
La ndoda le yayiqhuba imoto emnyama la private car.
And namhlanje chomi, ebeyaba ngonjani umnyanya vona wemoto. Yimani unemali la mfana. Izinhle ke ingqondo zakho zomoto nje. Chomi, ngathi ngeumisa ingqondo. Misa ingqondo ntombazandini. Vali mpundu wazo volumlom, uya kutanda la mfana, endi chance yako lesuzi yekela.
Unkala kakubi lo, kwae nani nedikala kakubi, shuka nani nenda abeni ngangini kusu.
Hei, shei. Ani lo mtu betuna, inga tuzi libe ndazo yenza apa. Li inyani eliti, unayikupa imfene hlatini, kwa tuhlati sozu likupwe kulu.
Endi chomia ninyani salikaka yenza yolo, piko suzo sebenza apa. Suzo kwa zimali apa. Inalimba la kuti tumfupezu kwa likaka yepeti. Yes, yes.
Babe?
What?
Oh, why you so song?
Come on, you can go by the harbor.
Why you say lunch? Yes, why not? Mama confessed and they get them born and they bong in it. Girl was all. Sure. Baby, tell me what he says.
Okay. Do the honors.
Stress is in the journey. Baby, as I was thinking. How about we do something, I don't know what, but something more to attract more girls. So that this is a booster.
Come on, babe, how are you going to do that?
Baby, come on. The patents are a gaming goal. So anything is possible, goal.
Enough about the girls, enough about anything.
Susan was under up. Yeah, just Susan was under up.
This is all roller and the truth.
Tulan, please put something in the mazan. The ring, the other some lingan. Mazamas in Kulakan is me. Nuba nazi ibhuti. Uyabona ndithile azuzumlingana.
Okay, it's fine. Guys, nokuhambe ngenyawo.
I need you to show off your body.
Show us what your mama gave you. And it's all imali, right?
Ewe. Siyenza kanje ke imali apha.
But I'm not feeling comfortable.
Uyabona kule business. You need to feel uncomfortable in order to feel comfortable. Yandiva.
Kodwa sisi iBhayibhile phaa kwindumiso ithi. Oh, akekho umntu athethe ndithethe, yandiva.
Yho, hayi kodwa le andizoyimela.
Uthini?
Andithethe. Beka ezi mpahla apha phantsi.
Ndithe, beka ezi mpahla apha phantsi. Andiboba phantsi.
Yabona ke ngoku.
Ndifuna xa xa kuzimoto phayana. Kuba baba mamabele wakho. Baba wakho umzimba wakho ngendlela nikhumtsalana. So that umntu oza phayana abe nomdla wokuthenga. Yendiva.
And then yina into ehlekisayo. Wena yenza le nto iyenze. Into le nto iyenzayo. Kanti uthi mandithini.
Ndithe nikisa umdla ngomdlalo omnikisayo.